uJehova walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha benokuphila okunaphakade. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believed in him should never die but have eternal life. Wathi uJesu ebona isixuku enyukela entabeni wabafundisa wathi, babusisi abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulungo wabo, babusisi abakhalayo ngokuba bayakududuzwa, babusisi abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba, babusisi abalambele bamale ukulunga ngokuba bayawusuthiswa, babusisi abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakumbona uNkulunkulu, babusisi abantu abalamulayo ngokuba kuyakuthiwa ngabantwana bakaNkulunkulu, babusisi abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Nibusisiwe xa benithuka benizingela beqamba amanga ngenxa yami. Jabulani ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Nina ningusawoti womhlaba, nina ningukukhanya kwezwe. Bazalwana uma izwe linizonda, masingathandi ngezwi nangolimi kodwa ngezenzo nangeqiniso. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu, ilungele ukufundisa, ilungele ukusola, ilungele ukuqondisa, ilungele ukuyala ekulungeni. UPawula wathi kuTimothi, noma ngangingohlambalazayo, noma ngangingozingela amakholwa, noma ngangingohluphayo, kodwa ngahawukelwa, ngathola umusa, ngathethelelwa, ngangikwenza konke lokhu ngokungazi nokungakholwa. Blessed is the man who makes the Lord his trust. Ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe uJehova. Profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Uma sitya sina sono siyazikhohlisa, futhi neqiniso alikho kithi. Uma sivuma izono zethu uthembekile. UJesu uthembekile uma sivuma izono zethu. Ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kube konke ukulunga kwethu. Yonke inyama enjengotshani, bonke bukhosi bunjengembali. Utshani buyabuna, imbali yavuthuluka, kepha izwi likaJehova limi kuze kube phakade. The grass withers and the flower falls, but the word of God abides forever.